ngakulinge uzenze dom Nyakallo. Ngakulinge. Ndiyayazi le nto uzoyenza apha kule ndlu. Trying to wrap around amadoda ethu kule minwana yakho imdaka rhaxa ubungubani wena. Ufunana noandi lo andile abangafuni namantombazana.
Hayi ke nani ke utlwisisa gore o bua ka eng
ausi. Do you have any idea yabudilishana nabantu? Ndayi-inventa le game ucinga fanele ubuzoyidlala wena apha endlini and I know a player xa ndiyibona. So you better just tell me uba uzokwenza ntoni apha. Because le act yakho yozenza ingathi nginolala ofuna usaiva. It's shit and I see right through it.
Hayi ke hloko usaiva ausi Emma.
Hey man, tell someone who cares. Tell someone okhathalayo Nyakallo. Usisifola doesn't do even half of the shit uyenzayo apha endlini. Huffing, puffing and fussing over amadoda ethu. Uphambene?
Ausi Emma, kimpa fela ke netefatsa.
It's pathetic. I-pathetic and iyandina. Iyandina le nto uyenzayo. Ashongo mani abafazi abalapha kule ndlu and there equal counterparts emadodeni alapha. When weak. Uweak uzozibhityabhityapha phambi kwamadoda eli xa ubucinga ungubani. Xa ucinga ungubani. Hlukana namadoda ethu. Uyandiva? Futhi kuphuma phambi kwam.
Okay.